Umhlobo ka-Senzo Meyiwa uTumelo Madlala ulukhabile uluvo lokuba umfi uMeyiwa akazange abulawe ngabantu abaangena bahlasela ngemini yokubulawa kwakhe. Mahlanu amadoda ajamelene nezityholo zokubulala uSenzo Meyiwa ngo-2014.
I will put to you that there were no intruders that entered that house on the 26th of October 2014 that shot and killed Senzo Meyiwa.
Evakala ecaphuka ingqina lenkundla uTumelo Madlala uthi lo mbuzo uvela amatyeli ngamatyeli yaye akanaso isizathu sokulahlekisa inkundla. Uxelele lenkundla ukuba kwambonzeleka amadoda amabini, enye yanyanzelisa ukunikwa iimfonomfono eziphathwayo nemali. Omnye walo madoda amabini uchazwe njengobongani ntanzi ongummangalelwa wesibini. Kodwa ubongani ntanzi uphikile ukuba ngomnye wabatyholwa ngokubulala uSenzo watsho ecela ingqina ukuba lisondele limjongisise kuba intshebe yakhe ayizange yatshintsha-tshintsha kwimbonakalo yayo.
If the witness can be allowed by the court to go and have a look at him that he's never had that beard that he testifies about.
Kanti nozandi Khumalo ubengqine ngelithi ubongani ntanzi nguye owayemde kubahlasela ababini yaye wazama nokumbetha ngeentonga zokusimelela. Ityala liyaqhuba.